Turabifuriza ko mwakomeza kugira ibihe byiza muri hose, gahunda zanyu zose zikomeza kugenda neza cyane. Mboni TV ni umurongo mugari w'amakuru mashya kandi abagezweho gatanu kuri gatandatu bageze amakuru menshi agiye atandukanye bari kugenda avugwa ni hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hose muri rusange. Reka tujye mu gihugu cya Kenya. Perezida wa Kenya ni Kenyatta ari mu mazi abira kubwo gutaha ibitaro mu masaha atemewe. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ari mu mazi abira nyuma yo kugaragara afungura ku mugaragaro ibitaro mu masaha abantu bategetswe kuba bari mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Kuri uyu wa kabiri nibwo Uhuru Kenyatta yatashye ibitaro bitanu mu masaha nimugoroba, ndetse avuga ko yabikoze agamije kugenzura neza imitangire yabyo ya serivisi. Uhuru Kenyatta yakomeje kugenda avuga ko ibyo bitaro bisabwa kujya bikora amasaha 24 ku yandi, bityo ko kubitaha nijoro bigamije kureba niba bizabyubahiriza uko munsi ku munsi. Yavuze ko kandi iyo aza kubitaha ku manywa hari kuba umuvundo w'abantu, ndetse ntibabasha guhana intera kuko yari kwahurira n'abandi barwayi. Reka dukomeze kugenda tukubwira ko icyakora ibisobanuro bye ntabwo byigeze binyura abakoresha imbuga nkoranyambaga muri icyo gihugu, kuko bavuze ko ibyo yakoze bihabanye n'amabwiriza ariko yo kwirinda COVID-19 nk'uko BBC yabitangaje. Reka dukomeze kugenda tukubwira ko amabwiriza yo kwirinda COVID-19 Kenyatta aherutse gushyiraho avuga ko nta ngendo zemewe guhera saa moya z'umugoroba kugeza saa kumi za mu gitondo mu duce tumwe na tumwe, mu gihe ahandi ingendo zihagarara ndetse guhera saa yine z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuze ko mu mabwiriza ndetse nta handitse ko perezida yemerewe kuyarengaho. Uwitwa Ongoma yanditse kuri Twitter ati kuki perezida Uhuru Kenyatta ataha ibikorwa remezo nijoro, kuki se we yarenze ku mabwiriza niba adaha agaciro imyanzuro we ubwe yifatiye ubwo iyo urukiko yayubahiriza. Uwitwa Magdad Abid Salam we yasabye ko Uhuru Kenyatta yagezwe imbere y'ubutabera ndetse akaba yakwisobanura. Akomeza kugenda avuga ko na perezida aba ari mu murongo w'amategeko bityo atagomba kuyica. Ahmad Salem we yageze ati ubu rero Uhuru Kenyatta akwiriye kuvana hariya amasaha ntarengwa kuko nawe abibona agaciro ko gukora nijoro. Amabwiriza ariho yo kwirinda COVID-19 muri Kenya azamara iminsi 60 hafatwa izindi ngamba bijyanye n'uko iki cyorezo kizaba gihagaze. Bamwe mu baturage ba Kenya ndetse basabye ko Kenyatta akurikiranwa kubwo kurenga ku mabwiriza yishyiriyeho yo kwirinda COVID-19. Uhuru Kenyatta yavuze ko gutaha ibitaro mu masaha ya nijoro bwije yashakaga kureba uburyo bizatanga serivisi amasaha yose. Imboni TV umurongo mugari w'amakuru mashya kandi agezweho mu buryo butunganyije neza, niyo mpamvu twakubwira ngo dukurikirane ku mbuga zacu nkoranyambaga aho ngaho kuri Facebook, Twitter ndetse na Instagram hose ni Imboni TV, kugira ngo ukomeze kugenda ugezwe amakuru menshi atandukanye yaba ari kugenda avugwa. Ni byiza cyane kwirinda COVID-19 aho wambara agapfukamunwa neza, ukaraba intoki neza n'amazi n'isabune. Ni byiza cyane rero ko ugomba kwita ku gusiga intera byibura ingana na metero imwe hagati y'umuntu n'undi. Imana ikomeze kubarinda, mukomeze kugira ibihe byiza. Iyi ngiyi ari Imboni TV, mwakoze cyane kudukurikira.
Twashimire komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Miriwe inshuti bakunzi, ni kaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: abatwara ibisata by'iperereza mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nama y'iminsi 4 yo kwiga ingene burwaniriza hamwe umwansi. Ni nama iriko ibera i Bujumbura mu Burundi.
Ibikorwa by'iyo nama bifatanye n'ibijyanye no kugira ngo mu karere k'ibiyaga binini dushobore kurwaniriza imigwi y'abagizi ba nabi isanzwe iri mu karere ka Kongo, hanyuma twumvikane yuko bitezwa kuyirwanya.
Uyu ni General Major Ildefonse Habarurema atwara urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi, ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bugarijwe n'ikibazo c'ikena ry'amazi. Amerika yemeza ko igice kinini cy'abasirikare bayo bari muri Afghanistan bamaze gutahuka. Mu Rusiya abarenga 730 bahitanywe na virusi ya corona mu kiringo cy'amasaha 28. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihabe n'imwe iza kubacika. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru yacu tuyahere mu bya gisirikare. Amerika yemeza ko ingabo zayo nka zose muri Afghanistan zizazamaze gutahuka. Thomas Kamilindi atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, CENTCOM iyobora ingabo za Amerika zirwanira mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya, ivuga ko abasirikare ba Amerika barenga 90% bamaze kuva muri Afghanistan, ariko ntisobanura umubare wabo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka bari hagati y'2,500 n'3,500. Hagati aho niko abatalibani bagenda batsinda ingabo z'igihugu cya Afghanistan ku buryo ndetse buteye impungenge cyane abaturanyi. Bityo Turikiya n'Uburusiya bafunze konsula zabo zo mu mujyi wa kane mu bunini Mazar al-Sharif, umurwa mukuru w'intara ya Balkh mu majyaruguru ya Afghanistan. Umuvugizi wa guverineri w'intara yatangaje ko abadiplomate babo bose n'imiryango yabo bahavuye bajya i Kabul, umurwa mukuru w'igihugu. Yasobanuye kandi ko Irani, Uzbekistani, Tajikistani, Ubuhinde na Pakistani nabo bagabanije ibikorwa byabo bya konsula zabo z'i Mazar al-Sharif. Perezida wa Tajikistani yategetse kandi ku ruhande rwe ko abasirikare b'inkera gutabara 20,000 bajya gutera inkunga ingabo z'igihugu zirinda imbibi bahana na Afghanistani.
Nanayuciye ku masonga nkitangura, Uburusiya bwatangaje ko abagera ku 737 bahitanywe na virusi ya corona mu kiringo cy'amasaha 28. Oriane Itangishaka nivyaje kutubwira.
Itorokanizo ry'amakuru Reuters ritangaza ko ivyo bitigira ibishasha vy'abitavye imana mu Burusiya bisigura ko abantu bamaze guhitanwa na coronavirus muri ico gihugu bashika ku 139,316. Reuters itangaza kandi ko abantu bashika ku 23,378 bamenyekanye yuko banduye COVID-19. Nkuko vyemezwa na leta, ivyo bisigura ko kuva ikiza gitangura bose hamwe abantu barenga 5,600,000 bagwaye iyo ngwara. Itororokanizo ry'amakuru y'Uburusiya TASS rivuga ko umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Mikhail Murashko yavuze ko abantu 185,000 barenga bacandagwa buri munsi mu Burusiya. Kuri uno munsi wa kabiri, umuvugizi wa leta Dmitry Peskov avuga ko leta yiwe idashigikiye imigambi yo kugara imbibe z'ico gihugu mu buryo bwo kugabanya umuvuduko w'iyandukizanya ry'iyo ngwara, ariko ko ibindi bihugu vyako karere bishobora gufata iyo ngingo mu ntumbero yo kugwanya ico kiza.
Tuve mu Burusiya tuja muri Ethiopia, yatanguye kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyaga nkuba ico gihugu kiriko cubaka ku ruzi rwa Nile. Misiri yatangaje ko ibi bibangamiye umutekano n'amahoro mu karere. Thomas Kamilindi aragarutse.
Icyiciro cya mbere cyo kuzuza amazi mu cyuzi cyabaye mu mwaka ushize. Iki ni icyiciro cya kabiri gitangiye. Minisitiri wa Misiri ushinzwe iby'amazi yatangaje ko mugenzi we wa Ethiopia yabimumenyesheje ku mugaragaro ejo kuwa mbere. Mu itangazo yashyize ahagaragara, avuga ko yamushubije ko Misiri yamaganiye kure iki gikorwa kandi ko kibangamiye ituze, amahoro n'umutekano by'akarere. Ethiopia ivuga ko ikeneye uru rugomero cyane mu iterambere ryayo no kwihaza ku mashanyarazi. Naho Misiri na Sudani bo bavuga ko uru rugomero ruzagabanya amazi ya Nile abageraho. Nk'amazi Misiri ikoresha mu buzima bwayo bwa buri munsi, 90% yose aturuka kuri Nile. Nile inyura muri Ethiopia mbere yo kugera muri Sudani no muri Misiri. Kugeza ubu imishyikirano yabo yaranereranye ntakirageraho. None inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi izaterana ejo bundi kuwa kane kuri iki kibazo. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Misiri na Sudani bageze i New York kugira ngo nabo bazayikurikirane.
Thomas Kamilindi cubandaniriza ko nivyo imikino ya Olympique yegereje i Tokyo ku murwa mukuru w'Ubuyapani. Izo nkino ziriko zegereza muri ico gihugu mu gihe habandanya kuvugwa impungenge zitari nke ku vyerekeye ikiza ca virus ya corona.
Iyi mikino izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi. Tokyo umurwa mukuru w'Ubuyapani watangiye kwakira abashyitsi ibihumbi. Niko nabandura COVID bagenda biyongera buri munsi. Bamwe mu bashyitsi nabo bashobora kuyijyanayo. Nko ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize, umwe mu bakinnyi ba Uganda basanze yaranduye bakigera ku kibuga cy'indege i Tokyo ahita ashyirwa mu kato. Bagenzi be bandi umunani bo bakomeje urugendo.